Yini party? Iparty ukuba kwi relationship kanti imanual ikhona wena unayo. Iparty uklinda uzofika kwi divorce ungayifundanga imanual yokuthi kwenziwa kanjani. Akekho umuntu onama solutions kuma relationship kodwa ubamba lapha nalapha ukuyisiza. Ungazi uhlale embedeni wesibhedlela ufuna ukuyibulala ngenxa yothando. Le ncwadi isiza ngisho umuntu who has been broken kuma relationship. Isiza umuntu osingle, isiza umuntu oshadile, all type of people aba interested ezintweni zothando. Ngoba njalo uma ufuna ukwenza turn around empilweni yakho, you need to do something. Ingakho ngithi unebhadi makwenzeka ube nesithando sakho kanti awunayo imanual oyifundayo ukusupplementa leyo nto. Uhlale kwi abusive relationship kanti kune solution ongasuyithola. Le ncwadi u100 rand.